golden fingers on the
Baby, woody trophy, Ndakahwina. Team right guy and Mboku Kwina. Quality yako ya ingo vandina. Vaska nave mara invite vanu kwikwiza. Sakandini, champion. For you, I'ma be the only one. King Gorilla, inukwiza.
Sati ndamuona munhu anonditsika misa kunge iwe.